ndabaramutse ndabipfuriza ikaze bakunzi ba Gitega Entertainment TV nawe mudahengeshanya kudukurikira mu biganiro byacu tubashikiriza uri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro c'inkino nkuko bisanzwe ikiganiro cacu twama tugihera amakuru ari karavugwa ngaha iwacu turaja ku mugabane wa Afrika tuze kurangiriza ikiganiro ku mugabane wa Buraya ndetse tuzaza guca no muri NBA tudatevye eka tubabwire amwe makuru ari karavugwa ngahi wacu dohere muri buri ku kick up buri ku kick up ni higanwa ryateguwe na Brarudi mu ntumbero yo kubandanya bahimbaza imyaka 60 bamaze bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi urukino rwa nyuma rukazoba ruzokinwa ku munsi wejo kuri stade urunani aho ruzohuza umugwi wa Bumamuru n'umugwi wa Atletico New Oil mu rukino zotangura igihe cisa 8 n'iminota 30 ubutotsindwa rukino akaba zohabwa ibahasha y'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi ngaha kuri stade ingoma hari urukino rutegekanijwe hagati ya Aigle Noire n'umugwi wa Message Ngozi ni match dogara n'urukino ruri mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 52 Leverien de Kuriyo amaze avutse ugo rukino uzorutsinda akazohabwa imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi umva yuko ari urukino uzoba rutoroshye na bukebuke abakunzi b'umupira w'amaguru ngaha mu ntara ya Gitega ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru basanzwe bakunda umugwa Message Ngozi n'umugwa Aigle Noire ku munsi wejo bafite urubanza rudasanzwe kuri stade ingoma tukiri mu mugwa Aigle Noire nyene tubamenyesha yuko hijya yejo hasohotse ikete rigena mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'umugwi Riziki Jacob aho agiye kuba aba umunyamabanga mukuru wa Aigle Noire y'imakamu ku munsi wejo kandi Riziki Jacob yaciye atangura amabanga yiwe aho yagiye gutegera ubumenyereza aje kumenyereza umugwi wa Aigle Noire muri sezo igiye gutangura umumenyereza aje ava ku mugabane wa Buraya nkuko byari byagiye bishikirizwa ko Aigle Noire mwakuza izobirikira menyerezwa n'umumenyereza ava ku mugabane wa Buraya n'umugabo yitwa Albert Samso Besora aje kumenyereza umugwa wa Aigle Noire aho yavuye mu gihugu cya Espagne mu gisagara cha Barcelona ayandi makuru ari karavugwa ngaha ni higanwa rya basketball ku rwego rw'igihugu mu bigeme aho rigiye kuba ritangura ku munsi w'Imana hari inkino zitandukanye zoba ziri ko zirabera mu gisagara cha Bujumbura kuri Departement des Sports igihe cy'isaha 3 zo mu gitondo Lady Dragon bazoba bari kumwe na Young Sisters mu gihe igihe cy'isaha 5 naho Gratiatos nabo bazoca bakina na Regazere urukino rwa nyuma mu bagabo muri Fazale ukazokinwa igihe cy'isaha indwi ruzohuza umugwi wa New Star bazoba ariko baratana mu mitwe n'umugwi w'Urunani izo nkino zose zikaba zizobera kuri Departement des Sports mu gisagara cha Bujumbura tuce mu gisata c'ubuhagarikizi umwigeme yitwa Suavis iratunga yaragenywe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha ku mugabane wa Afrika mu bahagarikizi bazoja guhagarikira inkino za CAN mu bigeme zizobera mu gihugu cya Maroc azoba ari mu kwezi kuza tukiri ngaho nyine mu ico gisata twamenyesha yuko abahagarikizi bagera kuri 4 mpuzamakungu b'Abarundi nabo aribo bagiye guhagarikira urukino rudasanzwe mu gihugu cya Libya ni derby ngaha mu gihugu cya Libya abona yuko bikoze kubahagarikizi mvamakungu ndetse bashima abahagarikizi bo ngaha iwacu ni Pacifique ndabihawe n'Imana ari kumwe na Emery niyo ngabo George Gato Gato hamwe na Pascal abo ni baza kubahagarikira ubwo rukino ruza guhuza Al Ahly Tripoli hamwe na Al Ittihad n'urukino ruza kubera mu gihugu cha Libya amakuru ari karavugwa ngaha iwacu reka tuyasozere ngaha ariko dusimbire ku mugabane wa Afrika turabe naho amakuru ari karahavugwa duce mu gihugu cha Maroc aho Kylian Mbappe ari kumwe na Ashraf Hakimi na bakinyi bose basanzwe bakinira umugwi wa Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Faransa bari mu karuhuko hariya mu gihugu cha Maroc, aho abo bagabo kuva Ashraf Hakimi ashitse mu mugwi wa Paris Saint-Germain ni bamwe mu bagabo batavana aho umwari niho nubunda bari. Ku munsi wejo bariko baratembera mu bibanza bigiye bitandukanye nki Marrakech kuri Plage d'Agadir, barabukungene icyo gihugu kimeze, ariko kandi banatemberereye uno munsi amwe mu marerero y'impfuvyi ari ahantu mu misozi. Ku mugabane wa Afrika kandi igihugu cha Algeria, naho batarose itike yo kujya gukina igikombe cy'isi, bubu barabandanya bitegura ndetse berekana yuko ari igihugu gikomeye. Hari urukino rugiye kuzobahuza n'igihugu cha Cyububirigi, ni igihugu nacyo gisanzwe gikomeye mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Ubwo rukino rutegekanijwe ku magenekerezo ya 16 kwezi kw'11 canke ku igenekerezo rya 17 ukwezi kw'11, ni mbere yuko igikombe cy'isi gitangura. Ruzohuza iyo migwi uko ari ibiri mu nkino za kivandimwe. Tuje ku mugabane wa Buraya. Ku mugabane wa Buraya turaba ahanini amakuru ajanywe nigura nigurisha ry'abakinyi. Duhere mu mugwi wa Liverpool, aho Sadio Mane ngo biganire na Bayern Munich ngo bigeze kure, ndetse Bayern Munich yoyo ikaba yamaze kwemera ko ishobora gutanga imiliyoni zigera kuri 50 z'amaero kugira ngo bashobore gusimbana uno musore yamuka ku mugabane wa Afrika. Ni mu gihe mu gwa Paris Saint-Germain ibiganiro hamwe na Zinedine Zidane byo kuza kumenyereza uwo mugwi babona ngo maybe bitari ko biratera imbere, bahindukirije amaso kundi mumenyereza asanzwe amenyereza ngaho mu gihugu cy'u Faransa yitwa Christophe Gartien, kugira ngo ashobore kuza gusubirira Mauricio Pochettino. Arsenal yamaze gushikana umukinyi yitwa Fabio Vieira, uno akabaje avuye mu gwa FC Porto ku miliyoni 40 z'amaero ushize ko na 5 za bonus. Lyon nayo umukinyi yitwa Thiago Mendes, uno numuhumure w'imyaka 30 yamaze kuba yongereza amasezerano yo kubandanya akinira uwo mugwa Olympique Lyonnais gushika mwaka w'2025. Muri FC Barcelona hari inama yaraye ibaye mu ijoro rya keye, barabukungene umugwi bogerageza kuzamura ubutunzi bwabo. Ibice binini mari bitavye iyo nama bakaba bemeje yuko FC Barcelona ikwiye kureka abandi bantu bagashiramo imitahe kugira ngo bashobore kuva mu bihe bibi barimo. Turangirize ikiganiro cacu ku mugabane wa Amerika, aho tujya kuraba muri NBA. NBA ku munsi wejo bariko barasozera ihiganwa ryabo hajya playoff, aho ubona umugwi wa Golden State Warriors barayibitwariye igikombe mu gutsinda Boston Celtics. Aho rero n'inkino indwi zibahuza, umugwi wa Golden State Warriors bakaba batsinze inkino zigera kuri 4 mu nkino 6 bari bamaze gukina. Mu bisanzwe basanzwe bakina inkino ndwi, iyo kwije insinzi 4 baca baguha igikombe. Reka tubashimire cyane mwese mwari kumwe natwe, mugumane natwe ibiganiro byacu, mugire gem sabone kuri page zacu haba kuri Facebook na YouTube hose muradusanga ko, kugira ngo mugwe mwirongera ibiganiro ku mwanya. Bye bye.